radio imunzu ijwi ry'ibiyaga binini.
Bagenzi namwe bakunzi ba radio inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije amahoro y'Imana kaze mu makuru yo kuri radio yanyu inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini kuri mikro muri kumwe na Angelise Mahoro udufasha mu buhinga bw'ibyuma kugira amajwi abashikire atagira akanenge ni engineer barakamfitiye Diodone semutungwaro nimuni watunganije aya makuru yo kwigenekerezo rya mbere Ruhuma umwaka w'2024 nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikwirikira. Nyuma yaho M23 yerekeye ku mugaragaro abasirikare ba Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya bose kuyirwanya patari ubwinshi bw'abasirikare n'ibikoresho byinshi kandi bikomeye bitsinda urugamba k'urugamba rutsindwa n'ufite umutima w'ugukunda igihugu kiwe kandi agwanira ukuri. Uyu munsi Tshisekedi na Ndayishimiye nabo bafashanya bariko bamijagira ibibombe mu banyagihugu. Turaja kumva muri ano makuru icyo Lieutenant Colonel Wiringoma abwira ingabo za M23 abivuga ko aja kugira n'icyo avuga ku biganiro hagati ya M23 na Tshisekedi biriko biravugwa ko bishobora gutangura muri ino minsi. Ibiriko bibera muri kano karere ni akayobera abahinga. Hirya y'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye yari umukuru wa EAC akarere yitwa Kwarongoye gafata ingingo yo kurungika ingabo muri Congo kugira zifashe kugira abagwana baganire. Ndayishimiye yabaye uwa mbere mu kurungika ingabo zo mu rwego rwa EAC yongera arungika izija gufasha Tshisekedi kurwanya M23. Uno munsi umukuru w'igihugu ca Angola niwe yitwa Kwarumbuza mu masezerano ya Nairobi na Rwanda. SADC nayo asanzwe arimwo nayo iriko igwanya M23 aho ingabo zayo zogiye hagati y'abagwana bagatora inyishu y'ikibazo n'umwumvikano. Ivyo vyose turaja kubica hirya no hino mu mwihwezo w'uruganda rw'amakuru y'iradiyo yanyu inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Turasubiriye kubaramutsa kaze mu idonido ry'aya makuru mugira mushikirizwe na jewe Angelise Mahoro inkuru imwimwe ukwayo. Uyu munsi ibiriko bibera muri kano karere ntivyumvikana na gato. Abo bita abatutsi bariko baricwa izuba ryaka amakungu abona akigumira mu gacerere. Abitwa ngo bogiye hagati nk'abahuza kugira abantu batorere inyishu ibibazo vyabo mu mahoro nibo usanga baja imbere mu kurungika ingabo kugwanya uruhande rumwe. Abakuru b'ibihugu vya Afrika eka n'ivy'akarere barabona kwizo nyifato z'abakuru b'ibihugu bamwe bamwe atari nziza ariko bakinumira. None umuti uzova hehe? Umviriza mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha adusomere umwiwezo w'uruganda rwo kumenyesha amakuru w'iradiyo yanyu inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini.
Twariko turamenyera muri kahise ka hafi kw'intambara yadutse hagati y'abavukana hagati y'ibihugu. Inzira y'ibiganiro ariyo intera n'imperuka itorera inyishu ibisanzwe bibajyanisha. Intambara irasambura ntiyubaka. Muri rusangi umwe wese abanza kwerekana ingufu ziwe arondera gutsinda burundu y'undi, ariko bikarangira habuze unesha burundu y'undi. Uko baguma berekana akanyarigabo niko hononekara byinshi n'ibihugu bigasambuka burundu, abanyagihugu bakamererwa nabi ubutakivayo. Akarorero ka Somalia niko kama gatangwa, ariko hari n'ibindi bigeze kuri iyo ntambwe uno munsi. Akarorero k'akamaramaza kariko kabera mu gihugu cya Congo, aho abantu bankigwa uburenganzira bwabo bwo kwitwa Abanyakongo kandi bari mu matongo y'abasekuru na basekuruza. Icyo babahora gusa ngo ni uko basa n'Abatutsi ngo ntibasubire iwabo mu Rwanda. Kahise k'ibihugu byacu karasigura neza ingene abo bantu bisanze bari muri Congo. Ivyo atari abavyirengagiza babizi nta n'umwe abiyobewe. Kuva M23 bahagurutse bagafata ibigwanisho kubera ibiganiro byanse, intambara yarasekeye, abapfa barapfa, abakomereka baba benshi, ariko barateba barajya mu biganiro bashyira ibikumu ku masezerano y'amahoro. Ayo masezerano ari ngaho, ariko leta ya Kongo ntiyigeze yashira mu ngiro gusubira gufata ibigwanisho rero gara uburenganzira bwa M23 kuko atawundi muti warusigaye na cyane cyane mu gihe abahagarikiye ayo masezerano atacu bigeze babwira leta ya Kongo ngi yashire mu ngiro cyanke mbere bakanayifatira ibihano yanse aha bakuru baka karere babonye ko intambara yashushe ko M23 izananye ingufu zidasanzwe abasirikare bakisekedi bakirigwa barashira inkoko rutugo bahunga babonye M23 bahavuye bafata ingingo kugomba guhosha intambara bumvikana kurungika muri Kongo abasirikare ba EAC kugira baje hagati y'abagwana guti abantu batorere inyishu ikibazo biciye mu biganiro kisekedi aho gufata inzira y'ibiganiro yikoze kuri mwene wabo Evariste Ndayishimiye amurungikira mu mpisho abasirikare bo kumufasha kugwanya M23 kandi yarungitse abandi basirikare mu rwego rwa EAC mbega ubuhemu ikirenze kuri ico Evariste Ndayishimiye niwe yitwa ko arongoye umuryango w'ishyirahamwe rya EAC ubwo buhemu bwa Ndayishimiye abakuru b'ibihugu barabubona kandi nta n'umwe yagize icyo buvugako none imvuga kuri zagiye hehe Evariste Ndayishimiye yagumye yumvisha Tshisekedi ko atoganira na M23 maze M23 bawita umugwi iterabwoba ngo kugiye n'amakungu yumve ko ari bo babi Tshisekedi yahavuye mbere yirukana ingabo za EAC ngo ntizimufashije kugwanya M23 asigadize Burundi kuko zozo zariko zirakora ivyo ashaka muri ico gihe cyose Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye iyo M23 ikubise abasirikare babo ikabababaza induru yacija ku munwa ngo ni Rwanda ruri inyuma yayo ibyo byarakomeye gushika naho Tshisekedi yerekana ko agomba gutera Rwanda kandi azi neza ko iyo ngwano ayisomborokeje atoyitsinda ikana Evariste Ndayishimiye yinyegeje inyuma y'amabanga ishyirahamwe ryunze ubumwe bwa Afrika ryamushinze yagirishije inama ugaruka rwa Congo ikinshasa kugendekerezo rya 2024 ababwira ko agiye gufasha ugwaruka rw'u Rwanda kwibohora ubutegetsi bubaboheye amaboko imugongo nguwo uwishyirahamwe rya Afrika ryashinze kubimboneza ku bibazo byerekeye ugwaruka umutekano n'amahoro muri Afrika ubu ni wa wundi yirigwa rigisha urwaruka rwa CNDD FDD gutera inda bakeba ngo bavyare imbonerakure none ni ivyo bagomba ko yigisha urwaruka rwa Afrika yose ibyo byose bivugwa izuba ryaka bikorwa bose babona nta mutegetsi wa Afrika nta makungu arukura mu kanwa umengo nibisanzwe ibitumvikana muri ino Afrika yacu no mu ntambara iri kirabera muri Congo si ivyo gusa biracaza M23 iramaze guhangana n'ingabo za Tshisekedi n'iza Evariste Ndayishimiye ukongera ko abacangiro b'abazungu ukongera ko za nteramwe za FDLR aba wazalendo ingabo mpuzamakungu MONUSCO n'abandi bose Tshisekedi aha amahera ngo bamufashe kugwana abo bose bashinze uburyo hamwe M23 yaraberetse ko kwinyeganyiza bidakunda abonye byose byanse Tshisekedi ati sinyuzwe azana Sadek nayo ngabo abo muri Afrika y'epfo barashitse baze nk'abagire barangiza intambara burundu bobo nta nico bakoze atari uguha ibikoho bikomakomeye n'indege Tshisekedi kugira mijagira amabombe mu banyagihugu bavuga ko bubo bashigikiye M23 mwibuke ko ico gihugu ca Afrika y'epfo aricyo cavuyemwo umuhuza Mandela yahagarikiye amasezerano ya Arusha yahaye ubutegetsi bw'u Burundi abagizeho nyabwoko ry'abatutsi mu Burundi abona abasendd FDD bariko baragwanya M23 uyu munsi ayandi mayobera na ya Tanzania kuva EAC irungika ingabo muri Congo Tanzania yoyo yavuga ko atabasirikare irungika kuko isanzwe bafise muri MONUSCO none yaje kugondozwa nande nge barungike muri SADC amakuru yo kwizera yerekana ko ari kubera ingufu za Kikwete uyu nawe nta utazi imigenderanire asanzwe afitaniye na FDLR na Evariste Ndayishimiye ntacu rero atokora kugira arabe ko M23 n'abatutsi muri rusangi bozimangana burundu muri kano karere ikitumvikana kuri SADC kandi kibabaje ni ingene umukuru w'igihugu cya Angola ari nawe yahagarikiye ibiganiro byose hagati ya M23 na leta ya Congo yemera ko SADC yinjira ku mugaragaro kugwanya M23 kandi ari ije imbere mu gusaba ibiganiro na leta ya Tshisekedi akaba ari we yanka none no kugwanya no usaba ibiganiro canke n'uwanka kuganira na mayobera uko biri kose ntawurenganya abo bakuru b'ibihugu ngo ntacu bariko barakora kugira ngo izingwano zitoregwe inyishu biciye mu biganiro kuko no munsi ni kwisirikira yobogwa ingimba irikirashugwa imbere ingingi ikaja ku ruhande harageze rero kabanda mahoro bose muri kano karere abemera ko twese dufise uburenganzira ku bihugu byacu bungana guhagurukira rimwe tukanumya mu buryo bwose bushoboka abashira imbere ingufu n'ingimba ntihagwana abafise imisoso minini minini ntihagwana abafise ibigwanisho bikomeye hagwana abafise umutima n'impamvu bagwana y'ukuri kandi yumvikana
arakoze mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha Ventura ikubitiye bimwe biboneka ingabo za Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye niza SADC na FDLR na Wazalendo na MONUSCO uyu munsi basana bugaraniwe igoma ico bariko barakora uno munsi ngo nugukoresha ibikoho bikomeye n'indege mu kumijagira ibibombe mu banyagihugu bavuga ko bashigikiye Ventura izo bibombe byica abanyagihugu byica ibitungwa bigasambura n'inyubako Twashimye guhamagara Lieutenant Colonel Wiringoma avugira ingabo za M23 kugira we nyene atwibwirire ingene ibintu byifashe.
OK, merci pour votre question monsieur le journaliste.
En fait, urakoze umenyesha makuru. Nkuko musanzwe mubizi, murazi ko duhanganye n'abasirikare ba Tshisekedi bafatanije n'abarundi na FDLR n'abasirikare ba SADC na MONUSCO. N'abacangiro b'abazungu n'indi migwi myinshi ikoreshwa na leta ya Kongo murazi ko bamaze iminsi batera amabombe mu banyagihugu bakoresheje ibikoko bikomakomeye n'indege sukoye bica abanyagihugu bagasambura amazu amashuri n'amavuriro ikabona ni kari ibintu byinshi cyane ikigutangaza rero nuko bonyene bace basimbira ku isonga y'inzu bakabesha ngo nitwihebwe turi ko turatera amabombe kandi bigaragara ko ari bo bari ko barabikora n'abantu bamugaritswe n'umuco ubeshe gusa uyu munsi babandanije batera amabombe muri Karuba no mu micungararo yaho ikindi kidasanzwe kandi kibabaje nuko no munsi hari abacengeteri mu banyagihugu babatutsi bo muri ngungwe no mu micungararo yaho bakaba bariko barabacura bufuni na buhoro babakubita babatwara ibitungwa byabo bamwe mbere bakabanyuruza yaboneka ko bafashe intera idasanzwe yo guhiga abatutsi ibyo bidasanzwe no
munsi
kuva aho M23 ikubitiye bimwe biboneka ingabo zose Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye begeranije kugira ngo zomore M23 ibintu vyoba biriko birafata indi ntumbero Tshisekedi aramaze kubona ko naho yanse ibiganiro ivyo bapanze na Evariste Ndayishimiye bitagikunda uyu munsi abo bose bafashe umugambi wo kuzimanganya M23 n'abafasha bose basa n'abari mukabiriti igoma nta masaganirizo basigaranye na Evariste Ndayishimiye ariko aregeranya abandi basirikare baza gupfira ikongo muntabona neza aho azobacisha eka namakungu aramaze kubona ko M23 ikomeye kwico toshika ko muri kino gihe arico itoba ishatse gusa ni muri iyo ntumbero hamaze iminsi hanugwanugwa ko ariho abakomeye boba bariko barumva sha Tshisekedi kwa tayindi nzira atari kuganira na M23 twabajije Lieutenant Colonel Wiringoma avugira ingabo za M23 kwivyo amaze kuvyumva kwa taboba barabegera ngo basabe ko boja kuganira na Tshisekedi kwejo canke hirya ejo badashobora kwemera gusubira inyuma kugira ibiganiro bishobore kuba nawe ati
merci pour votre Question si pertinente, tellement intelligente, je vous remercie.
Urakoze kuri ico kibazo gikomeye kandi cy'ubwenge. Nkuko musanzwe mubizi, twebwe nka M23 twaravyerekanye izuba ryaka imbere y'abantu bose ko tugomba amahoro, ko tugomba umwumvikano, amakungu n'abakuru b'ibihugu by'aka karere baradusabye ko twova ku birindiro byacu tugasubira inyuma. Kandi twarabikoze. Badusabye guhagarika intambara turabikora nabyo mugabe cyatangaje nuko ruhande tugwanda rutigeze ruhagarika intambara kandi mwarumvise ibyo ko Tshisekedi we nyene yasubiye kuvuga oya nta biganiro biriho na M23 mushinga ntahe ndakubaze byo genda gute ngo habe ibiganiro mugiye indege zasukoye ibiko binini binini ibandanye gusuka amabombe mu banyagihugu twoganira iki mu gihe abanyagihugu babatutse babandanye bicwa babishyira ibitungwa byabo twoganira gute ndabamenyesheje nta biganiro bihari nta numwe aratwegera ngo atubwire ibyo bintu nta bihari mu bisanzwe kugira ibiganiro bishoboke kugira bibe hatangura guhagarika intambara kandi guhagarika intambara bikemerwa na bose ntibikogwe na twebwe gusa itse nayo ikabandanye twica reka noneho Tshisekedi yarabivuze neza imbere y'amakungu katereka kuganira n'umuntu yamenyereye kubesha arazi igituma yagiye kugiranira imigenderanire na president Ndayishimiye arazi ingene president Ndayishimiye ariko arategura urwaruka rwa Kongo nkuko ategura imbonerakure arabizi Tshisekedi arazi neza ingene yahaye aba FDLR amabanga akomeye mu ngabo za Kongo arazi ingene yamaganira n'abanyamacakubiri bose bene Ndayishimiye barazi neza agenda bafise nacyo gituma ariko barazana ingabo ngo zibafashe gushyira mu ngiro iyo agenda abatarungitse ingabo bashobora kuba babaha amafaranga n'ibindi none wewe ubonye ibyo byose wumva twoje kuganira nabo gute ku ibiganiro byama bitangurirwa no guhagarika intambara ku mpande zose mumba jiji ko dushobora gusubira kuva mu birindiro byacu kugira habe ibiganiro hewe ibyo twakoze kubera ingene dusanzwe twubaha abakuru b'ibihugu by'aka karere twarabyemeye mu mwaka w'2013 twaravuye mu gisagara cya Goma murazi byakurikiye batoye itegeko ry'2098 kugira badusogote inkota mu mugongo mwarakurikiye ibyabaye na Jacques Kikwete na Joseph Kabila na Jacob Zuma bigaheza gigwa n'abategetsi bamwe bamwe ntarinze kuvuga amazina ibyo byose murabizi bayasubiriye badusaba kuva muri Kibumba na Rumangabo n'ahandi hose twarabikoze murazi ko ingabo za EAC zaciye zijya muri ibyo birindiro murazi ingene abasirikare b'Abarundi baciye barengera mu banyagihugu bakabica murazi ingene za nterahamwe za FDLR nabo abanywa rumogi ba Wazalendo baciye barengera mu banyagihugu bakabanigagura murazi namwe ingene abafaransa babivuga neza bati ikintu kirashobora kuba rimwe kikarengana igihe kabiri kigatangura kurambira ariko igihe gatatu kikavuna murumva ko tudashobora guhendwa tubona kabiri cyangwa gatatu oya ariko kubona twarabiretse kijya gihe hari impamvu zikomeye kugira turekere ikibanza ibiganiro ariko Tshisekedi ariko kujya ku butegetsi uko mwabibonye umuntu adakwiye ni ukwitwa umunyacubahiro kuko yibye ubutegetsi ni umuntu w'umubeshi gusa muri make tuvugishije ukuri nta biganiro biriho nta n'uratwegera ngo atubwire ibiganiro Tshisekedi yaravyanze ariko twebwe tukama twuguruye kuwushaka ibiganiro wese ariko twama kandi twiteguriye intambara turaza ubuhinga bwose bwo kurwana turabarusha uburyo n'ubuhinga bwo gukora intambara bagomba ibiganiro by'ukuri turiteguye bagomba intambara naho nyene turiteguye ntangabo na zimwe zoze zidutera ubwoba nta na zimwe turwanira agateka kacu turwanira ukuri nta nguvu na zimwe nta gisoda na kimwe coze mu gihugu cacu kuturwanya ngo kidushobore ibyo bihugu byose biza gufasha Tshisekedi nababwira mu giswahili nti ingabo za Tshisekedi nabaza kubafasha bose tuzobakubita
wote biko nyuma yao accent
arakoze riyete na Colonel Wiringoma ku kiganiro yaduhaye ni kuri irijwi giwe turangirije ko amakuru ya radio Inkinzo ijwi y'ibiyaga binini uyu munsi mwakoze mwebwe mwese mwayateze yomi mugire aho muba mubahwe imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro n'agahwana.
Iyi ni radio Inkinzo ijwi y'ibiyaga binini.